Bafunzi bethu labaphothulwako namuhla bang 565 but ke sebayinhlanganisela ngoba kune ma graduations lesingakhona ukuthi sibe nawo short layer 2020 2021 sekuba ngile 2021 2022 sesibahlanganisile ke babonke bang layer ofika 565
ase njengoba usho ukuthi lo mhla inhlanganisela yabafundi labanye labangakhona ukuphothulwa ngenxa yemkhuhlane we COVID-19 eminyakeni lesibuyakiyo mhlawumbe nje ngikho ukuveta ukuthi ingabe ikuphothulwa noma umsebenzi wokuphothula wekugcina waba ngamuphi umnyaka nokuthi ingabe namhla nithokothe kangakanani ukuthi niphinde futhi nithole le lithuba nel college
asibonge kakhulu umsakadi shothi umnyaka wekugcina lapho khona sahlangana ngalendlela lesihlangene ngayo namuhla kwangu 2019 kungaqali lo mkhuhlane we COVID-19 lapho khona sasinaso silo inkhosi yamaSwati inkhosi imiSwati wesithathu lokusithokotisa ke kakhulu ukuthi emva kwalesigaba seleminyaka lapho khona ngenxa yale mikhuhlane singaka khona ukuthi sibe nemicimbi lokalo kanjena ngoba lo bekhona ube khona sawenda virtually nga 2021 but bewale laba lebebacethe kushothi ngeminyaka lo wendlulile so kuyasithokotisa kakhulu ukuthi kuphindwe futhi intindwa dibuyele tibe ku normal sikhona ukuthi sibe naye lo mudze abe ingcenya lomsebenzi lomkhulu kangaka kuyasithokotisa kakhulu lo
mhlawumbe nje kusikhumbuta namhla kokuthi labafundi labang 565 bamiphi iminyaka ngilaba ceceshwe kumiphi iminyaka
kusho ukuthi ngingasho lokuthi kucedza kwabo le group yekucala ngilele cedze ngalomnyaka wekufunda lokuthiwa ngu 2020 2021 then ke le letifake ikhathi tindzaba dabo music education naletinye tingoni ngoba kuningi abantu lebakudzingako kuze ukuthi bathuthuke ne level thuthuke iminyango yethu silikolishi vele siyivulele ukuthi kuthuthuka lokho sichubeke nako kube yinto letawenda ukuthi ne level laseSwatini nalo libekeke ku map emhlabeni alicathaniswa nalamanye amave emhlabeni
sesibuke nje lona lilangadla namohla njengoba ni siyanibona ni college ni lungiselele impeleni futhi nenjabulo siyayibona siyayiva futhi ekhona ecollege kubuka nje ukuthi namhla yini lesingakubheka njengoba sisakade upcome nalo sekhaya utabe solalandzelela yini lesingakubheka kuumcimbi walonyaka ekubeni ungabi khona esikhathi lesitha
singavele sisho umsakade ukuthi kutabe kusidwe ngebelithole engkundleni lapha kutabe kukhona tindzaba tekujabulisa labakhona i-entertainment ngelwa George lwetigaba letehlukene mhlambe sitaba nabo bantwana lesi lebangaphansi kwale college laba lapha e-primary kutaba khona ama-items lebatawenda bese kuba ngibona labafunda khona la e-college ngekwehlukana etigabeni tekuthi kutaba khona u-music kube khona imigidvo yesintfu sethu saseSwatini ngekwehlukahlukana ngekwetigaba tabo so tintfo letinjalo tintfo lesitati bheka ukuthi tibe khona bese sekuba ke ngokuthi ke kuphotfulwe bona laba lesihlangene ngabo siphinde ke siphefumulelwe nguye lo mudze nguye lo inkhosi yale level laseSwatini.